Sekubalwa intsuku ngaphambi kwentetho yohlahlo lwabiwo mali ejongwe ngabomvu neza kwenziwa umphathiswa wezimali umnumzana Tito Mbo wenepalamente ngolwesithathu weveki ezayo. Le ntetho yohlahlo lwabiwo mali iza ngelixa urhulumente phantsi koxinzelelo lokunqanda ityala labahlali lingonyuki ngaphezu komyinge we-60% nekusa kuba nzima ukuyihlawula.
Ukuntea kwesimo somnotho kule minyaka edlule kuze kube manje sekubeke uhulumeni ngaphansi kwengcindezi enkulu ngawezezimali njengoba izinga lokuqoqwa kwentela selehle kakhulu kanti izindleko zona zilokhu zenyuka okuphoqela ukuthi uhulumeni aboleke imali eningi ukuze afeze izidingo zomphakathi imiholo yabasebenzi ngenye yezindleko ezinkulu zikahulumeni ezilokhu zikhula.
The Civil Service Remuneration Bill has now increased to around 46% of government tax revenue. This is clearly untenable. As a result of that, government will have to address this problem. And the only way to address this problem is to announce that the Civil Service Remuneration Bill going forward will not grow at a rate faster than the inflation rate.
Kodwa umfana ndawonye wezinyane khosathu okuyihona omele iningi labasebenzi bakhulumeni uthi ngeke bakuvume lokho.
Why are we targeting civil servants? At the same time, Tito Mboweni was delivering the midterm budget policy statement, he gave 23 billion to Eskom with no conditions. He didn't say that they have to cut their wages, they have to freeze their wages. Yet he's targeting the public service.
Izingxoxo zokwenyusa kwemiholo yabasebenzi bakahulumeni zizoqala ngoJulayi nonyaka. Ukuncishiswa kakhulu kwezinhlelo zikahulumeni kubandakanya imali yokuholela abasebenzi kuthathwa njengesinyathelo esibaluleke kakhulu ukugwema ukuthi isikhungo sabacwaningi bezikweletu baphesheya iMoody's banganquma ukuthi iNingizimu Afrika ayisafanele ukubolekwa imali ngenyanga ezayo. Mbongeni Mosho, SABC eGoli.